Abizuma, stilo bizuma, abizuma, kumza bizuma, bizuma, stilo bizuma, abizuma, kumza bizuma, abizuma, stilo bizuma, abizuma, kumza bizuma, bizuma, stilo bizuma, abizuma, kumza bizuma. Ubani wazobona ukuthi thina besitsha basibududula sasa. Stilo mtanagama, mtanagama, ayo bizuma. Kumanzi, kumanzi, baza, ifuneka stretcher, I'm less than trip, karakar, kerwan bambi, abizuma. Engithi nami ngifuna ufana njengozuma, sibazise ngifushe ngifane njengorisi, risi manjisi. Ngikhule kahle ngijabe kahle njengozuma, engithi nami ngifuna amakhanda amabili, nami ngifuna ufly fly ngiye overseas, ngibajabise ngibasakize njengorisi, risi manjisi. Asikunje, sekunje nasekunjani,
ebathi sigcwele ngamarod. Wailing on my road. So where's the bat issue? Issue issue. I see some issues. Where is my list? I am Kazagil on my road. Fuya mazuzu. Boom shalo. Se batin dote la maka. Dab mabi iluzo. Ibeli si kush. Kush kush. Kush kush. Kush kush. Kush kush. I am Kazagil on my road. Kazagil on my road. Fuya mazuzu. Boom shalo. Se batin dote la maka. Dab mabi iluzo. Ibeli si kush.
Wazobona ukuthi thina besitsha basibududula sasa. Stilo mtanagama, mtanagama, ayo bizuma. Kumanzi, kumanzi, baza, ifuneka stretcher, I'm less than trip, karakar, kerwan bambi. Engithi nami ngifuna ufana njengozuma, sibadlise ngifushe ngifane njengorisi, risi madlisi. Ngikhule kahle ngijabe kahle njengozuma, engithi nami ngifuna amakhanda amabili, nami ngifuna ufly fly ngiye overseas, ngibajabise ngibasakise njengorisi, risi madlisi.
I am Kazagil on my road. Fuya mazuzu. Boom shalo. Se batin dote la maka. Dab mabi iluzo. Ibeli si kush. Kush kush. Kush kush. Kush kush. Kush kush. I am Kazagil on my road. I am Kazagil on my road. Fuya mazuzu. Boom shalo. Se batin dote la maka.